le fight ndiyilungiselele kakhulu njengazo zonke ezinye fights zami ezibalulekileyo because ndiyayazi into yobana usuka kwam kule fight ndisenofumana ichance uba mandlalele new world title. Lo mfana lo ndikhe ndambona kwenye iclip yakhe ewinner first round bendisacifa mandifuna umbukele heyi xa ndisetshini seyigqibile ifight ungumntu othandayo ukuza kuwe and then une-short blows azibethayo xa ngaphakathi awuyazi noba uwiswa yeyiphi short left uppercut, short left hook zonke uyazimixa so ndizilungiselele into yoba okay ndizawukhe ndimbekele phaa ndimbethe ngee-basics i-first few rounds mhlawumbi first four ndimjonge uphethe ntoni na uba yikho enye funeka ndipresse hard for bayeke cause usemncinci kuba ingumfana wasejapan amajapan agood ndiyayithanda into yoba ndithathelwe ibhoksa phaa because nam bendiseloko ndikhalaza uba ihama andifuna izibhoksa nje because zindenza nam ndingakwazi uphefoma so kuthe kothi usuka ejapan ndaqonda ya izawuba strong and ndofumanise uba yile ntwana ndaqonda ow ndatsho ndakhumbula uhasegawa but kuhasegawa ke ndaya ndingakabi nayo ne-experience busakhumbule yayi-first international fight first international fight yam fight yam e-17 first loss wam akhona ndiyikhalela kakhulu ngalaloz ndafunda nto kuye so ngoku ndifuna uzibonakalisa uba nam ndingakhompitha namajapan ndiwabetha kubalandeli bam ndiyabathembisa into yobana bazawuyibukela i-boxing ngakumbi ngoku ndidlala nalo mfana wasejapan because ndiyayazi ubana uze apha eSouth Africa ezithembile so nam ndizawukhupha yonke into endinayo mabaye ngobuninzi babo bayobukela.